alakira ko sallallahu alaihi wasallam kuma kan flabe aka fegen ne san flafe wa aka giri balansi san flafe wa kuma kan flanu kan nino allah subhanahu wa ta'ala yorola ore subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim balmaken balma muso ni kuma flamnu flani atemma dasenge atemma da torofana ni kuma flafoli abiseka foki to ga brokonna abiseka foki to ga bara fenfen be ni ka ga barke biseka ni fo akadi allah subhanahu wa ta'ala ye wa fana be ka mizan ne giriya.